yonder green valley where streamlets meander, when twilight is fading, I pensively roam. Or at the bright noontide in solitude wander, amid the dark shades of the lonely ash grove. 'Twas there while the blackbird was cheerfully singing, I first met that dear one, the joy of my heart. Around us for gladness bluebells were springing. Ah, then little thought I how soon we should part. Still glows the bright sunshine o'er valley and mountain, still warbles the blackbird its note from the tree, still trembles the moonbeam o'er streamlet and fountain. But what are the beauties of nature to me? With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden. All day I go mourning in search of my love. Ye echoes, oh, tell me, where is the sweet maiden? She sleeps neath the green turf down by the ash
learn. When will they ever learn? hearts gone long time ago. Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, everyone.
When will they ever learn? When will they ever learn?
Akaya Aka Jehovah name ma Orwe mubeya Kene ruari nebe ma Isi ikendo Kena degi atata Aka akaya Aka Jehovah name ma Aka akaya Aka Jehovah name ma Orwe mubeya Kene ruari nebe mna Isi ikendo Kena degi atata Aka akaya Aka Jehovah name ma
mgbe m ga-abị ọzọ n'ụwa a m ga-abụ udele mmadụ m bụ na-ewe m iwe mgbe m ga-abị ọzọ agaghị m abụ ọkụkọ ọmụ nwa eri ya akụ nwa agaghị m abụ nkịta ọgbụpụta orikwa ọzọ agaghị m abụ anụ ụlọ nke onye nwe ya hụrụ n'anya ụbọchị oriri daa ogbufuo ya rie ịhụnanya nke ụwa enweghị isi mgbe m ga-abị ọzọ m ga-abụ udele onye nwe ahịa m ga-enwere onwe m karịa mmadụ m ga-ebere n'elu ụlọ onye ukwu na onye nta nri na anụ ụlọ ka m ga-eburu na-atụghị egwu m ga-eje ebe niile dịka eze ma onwe onye ga-egbu m mgbe m ga-abịa ọzọ m ga-abụ udele m gaghị enwe enyi m gaghị enwe onye iro
ọ bụ na ekele n'igwe
Agadi nwanyi kawanka padike ji ego loye angbu ngwo akpo yokoko okuji agu mbadabia yugo agu emebie loch na bo oneto dika okoro na egbu amuma dika akpo igwe de nwore diku nne cheracha nkabia yemebie mma nwanyi na ahugbu a odika onwu na egbu mmadu chiputa mpisi akuko dika nkari nkankata sokpu anya ka onye onwu chọrọ ọsọ nwere oge o mere ka ọra hapụ ịga ụmụ okorobịa n'anya nna agadi nwanyị ụmụ mere gị otu a atụwa ilu ọkpụkpụ ọ dịka na atụrụ ya agadi nwere ya nne nwanyị izuru ezu na nwanyị jisi ike na nka gị nwere ya nne mmụ ime obodo ebe na-enwe onye na-ahụ mmadụ gị n'ihu ana m ahụ mmadụ gị n'ihu n'ụbọchị taa
Maybe won't be abrochukwu onu neku na mwedu abrochukwu onye si ni abuchi ya mekani bojibuluchukwu onye si ni abuchi ya mekani bojibuluchukwu magani venu wasina chia dimma even wasina chia dimma even wasina chia dimma even wasina chia dimma
Oh, Manisi, my Gila, Chimamanda, my Russian divider, my Redeemer, Chimamanda, everybody came, my comforter, Chimamanda. Onye nwelu chukwu nwelu nchekwube chigamanda ịtụkwasị obi na chineke chigamanda chimamanda chimamanda nata yagagwachi anya manda chimamanda Chigamanda,
oh manda, oh.
Mama mo a formula say Chigamanda nata,
oh manda.
Papa mo ni mechi Chigamanda,
oh mama.
Padam baka umu adoration Chigamanda,
oh manda.
TV Joshua di synagogue you na manda,
oh manda.
The clergy ni nende na lualu you na manda,
oh manda.
Chimamanda. Make up for Chigamanda.
Oh man,
it's a lunenu ego. Chris, you ba Chigamanda.
Oh man,
oh we just say no kija Chigamanda nata.
Oh man,
oh mema ine mema Chigamanda.
Oh no ma,
Baba lo tija is your himo Chigamanda.
Oh man,
Frank you mareme o South Africa Chigamanda. United until you, one mama o.
Yeah. Malize mwendo sala. Imalize mwendo salama. Yesu we pigana nao, wanao pigana na mi. E baba, itie nguvu, inapoishi wa nguvu.
Adui na watesi,
adui zangu wakitaka kupi. Wovu, mimi lakini chia
maisha yangu ya
maisha yangu ya piche ubabuni mwako.
Hey, yeah.
Gana nao, wanaopigana nami.
Itie nguvu masia.
Itie nguvu, inapoishi wa nguvu.
Adui na wahezi.
Adui na wakitaka kupigana nami.
Oh,
chia yao, iwe giza na uterezi. Wovu, mimi akini chia
maisha yangu ya
maisha ya piche ubavuni mwako.
Hakuwepo akuwatia nguvu wakakata tamaa. Yesu we nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Wengine walipojeruhiwa, hakuwepo akuwafunga jeraha wakafa njiani. Yesu we nifunge jeraha nikijeruhiwa, nimalize wendo salama. Wengine walipojaribiwa, walishindwa stahimili wakarudi nyuma. Yesu we nitie nguvu, nimalize wendo salama. Na mimi nimetoka mbali, nimepanda milima, nimeluka makorongo, nimekanyaga miba, nimekwepa mishale mingi, lakini bado sijafika. Yesu we nitie nguvu, Yesu we nishike mkono. Yesu we nitie nguvu, nimalize mwendo salama.
Haleluya. Ndugu yangu, nataka niseme nawe, wapo wengi walianza kwa roho,
yes,
lakini wakajikuta wanamaliza kwa
mwili.
Ni vema ukianza kwa roho, malize kwa roho. Mungu hana haja na mwendo wako mzuri. Mungu anataka kuona mwisho wako mzuri. Unamalizaje? Anza na Bwana. Endelea na Bwana. Maliza na Bwana.
Oh,
upitapo kwenye magumu, sema Yesu nishike mkono nimalize mwendo salama. Haleluya. Usikate tamaa. Tegemea Yesu katika maisha yako. Mwendo
nitie nguvu.
Nimalize mwendo salama.
Nimalize mwendo salama.
Peke yangu siwezi, nakutegemea baba. Nitie nguvu, malize mwendo salama. He baba.
Yes.
Yes.
Nitie nguvu.
He baba.
Nimalize mwendo salama.
Chimamanda, Jehovah Nisi, my healer, Chimamanda, Russian divider, my redeemer, Chimamanda, everybody came, my comforter, Chimamanda, Onye Welu Chuku, Welunche, Kube, Chigamanda, Ito Kwasyombi, Nachineke, Chigamanda, Chimamanda. Chigamanda,
oh manda,
mama mo a formula se chigamanda nata,
oh manda,
papa mo ne me chigamanda,
oh mama,
madam baka mo adoration chigamanda,
oh manda,
tibi Joshua di synagogue chunamanda,
oh manda,
di pledge ni nende na lualu chunamanda. Meko for Chigamanda,
oh manda.
Esalune nwego Chrisi oba Chigamanda,
oh manda.
Obitase nokija Chigamanda nata,
oh manda.
Omema inemema Chigamanda,
oh nama.
Babalotija esio yimo Chigamanda,
oh manda.
Franca mareme o South Africa Chigamanda.
Hallelujah.